head. My mother was a whore and I knew my daddy from night in bed. I walked the earth, living in a life of crime. I killed my first man just days after I turned out and I said, whoa! That's not for me.
Snake hot, grab the chains. Now slave on a ship of bad men. My life cycle comes to a gun. I live my life in a pocket dream. Keep my life, wait to be lost at sea. This is it, it's all a risk. I never will be free. And I said, oh, it's a pirate's life for me. And I said, oh, this is my destiny. Live my life one breath at a time. Each day I spend trying to keep my life. Living alone, I'm living a life at sea. Going down with the sinking ship. My head's up, the sky up to my lips. Pirate's life for me. La da da, la da 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 da, la da 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 da. La da da, la da da da, la da 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 da